Hello guys, muraho meze neza kuri micro ni zawadi habib twa turi kuri Imperialtv plus 257 nkuko mubizi nko mubibona turi mu kiganiro cyane mukunda cyane richo upcoming show muri upcoming show ku bantu batazi ikiganiro le contenu nuko haba hari umuntu umwe cyangwa babiri baba baje kugaragaza impano zabo donc bataba bazi ariko baba baje kwiyerekana imbere y'abantu babamenye kuko bavuga ati mu Kirundi naziya zibika zaramagi dumwe uno munsi twa dufise umutumire sindamuzi nanje ariko je namaze kumubwira izina ryanje namwe ni mu muzi ariko uko tuzagenda turaganira muraza kugenda mumenya lo type witwa gute
nitwa Silgaga Blonde ni Blonde ya Brege
ya Silgaga ninde Silgaga koriki Silgaga bari musoma yoba yikorera imizigo yoba ririmba yoba kina filme Silgaga ninde dimo wi presente ku bantu batakuzi
sanzwe ndu muririmvyi w'u Burundi ya
uru muririmvyi w'u Burundi uririmba mu buhe mudiho rege ni rap iki
sasana nuvuga ndirimba rap me n'indi midiho ndashobora kuririmba me umudiho wiwanje ni rap
okay umva uje gukubita kapa po baby face
oya bajya turabubahana na brother bacu twubaha ya byiza byo bavyiza dushize ingufu hamwe tugashikana umuziki w'u Burundi kure atakuvuga ngo nje kuba shira hasi
Silgaga none bebe ukunda kubona ngaha eske Silgaga urafite management ndimo umuntu agufasha kuboko
oya gusa ndafite team aba dukorana baza baramfasha tumwe mugasi no vanga ndi muri management
ariko jena rigaje kumva yuko muri Panda Entertainment byo bari byo
oya Panda novuga nabantu bamfasha naba brothers baramfasha mu bintu bimwe me nta contract ragiranira ya mena abantu bamfasha gose
ariko uriteze kujoja muri Panda Entertainment
byose ni imyumvikano babonye akazi kanje cyanke bakaraho yuko bashoboye ibyo no bankeneye byose ni imyumvikano ya
okay hama apart ya Panda Entertainment hari amarebo menshi hariho Master Music hariho Empire hariho Bantu Boy hari n'izindi nyinshi eske ni iyihe lebo y'indoto zawe ndimo wumva ushaka kuzokorana nayo umusumo
gukorana nayo twokorana nayo mu mesi mpaka ngo bansayininge ngo ninjiye muri Bantu Boy cyangwa ninjiye muri Empire me byose byovana n'umumvikano
Silgaga ukunda kubona nga ofisi mitiki nga he umaze gukora dimwa amasonga nga he kugeza kuno mwanya
ziri kuri channel yanjye ya YouTube ni zitatu n'ayandi makorabo nagenda akorana n'abandi zishika ni nyinshi nka zitanu kubonye amakorabo nagenda akorana n'abandi ya
hama izimaze gusohoka zigahitinga nene ni nka zingana
oya sinovuga ngo imaze gusohoka ngo igahitinga ni me so indirimbo razi hari abishikira n'abandi dashikira me kubo yashikiriye ama feedback yaje ari meza gose ya
okay hama kwiyo wa kwiyo ndirimbo wa warasohoye wamaze kumbwira ko ufise izasohoye hari imwe yoba yarakunzwe n'abantu benshi ndavyibaza eske waronse amakomantere ameze gute aguca umutima canke yakubwira ati kuhaje
amakomantere ameze bien ni kuhaje ikikorwa kimeze neza nubabonamo akadefra ashobora kumbwira ati kunungu kubera mu muziki komantere yose ukwizo yakira uko nyene ukubwiye yuko wagize agakosa abagufashije aho urikumenya aho uzohindura mu gikorwa kizoza ya
okay hama wowe ni giki wipfuza kugeza ku no mwanya kugira ngo umuziki wa rap aha mu Burundi kugira kugeze uko twumvise rap cha tubona B-face tukabona na Orege tukabona ba hariho n'abandi benshi nkaba ariko barafungura ndabibagiye wowe wibaza ko ari kubera iki ni giki kintu cyokogwa komsa umuziki w'ungaha wa rap utera imbere
ikintu cya mbere nuboshigikiriza impano nshasha kubera harimwo abapeti benshi babishoboye kandi babizi hama barapere cyangwa tukagira urukundo kugira tugiraho dushikanye umuziki ndundi rap nayo igira agaciro
wewe bataka ari kubera iki mudakundana ni kubera bose bahururumbira amahera abandi atari ubuzi cyangwa bapfa gukora wewe bataka ari kubera
igituma batudakundana gituma udakunda nabwo ni ibintu bidatahuritse kuba sino vuga ngo na miliyoni ngo turiko turinziza ngo cyankibi ahubwo si nico kintu tutaratorera umuti ahubwo nico gituma tuvuga tugira urukundo turondira hari ngorane ituma tudahuza kugira umuziki w'u Burundi ugira hushize
ora na gashasi liga guje guhuza abantu bimari imyaka 33 batavugana cyangwa badakundana uje kuwahuza wewe
oya nubwo baba batohuza basi kaba ikaba basi igafuma iba beef yinziza amahera cyangwa iteze mu imbere umuziki
akombero beef haro beef tsambura ntijini yinziza amahera
eh haro beef sanga ataka amaruzi ziriko ziragirira industry n'izindi beef uvuga ati ziniza niza kamaro kubera haro nka beef uvuga ati mugira beef uvuga ati ati Fabe Love yakoze indirimbo kazerekana nanze nanje ninjire muri studio nkore indirimbo irenze cyangwa ati beef se yakoze video irenze reka nanje nkore igikorwa kimurenze mugahiganwa kubikorwa pana mu majambo mutukana ibyo nta kamaro biba bifise
wesigaga shabasha ko aje vraiment hama silgaga niwe muririmvyi wa rap ngaha mu Burundi wumva ushaka gukorana nawe donc ushaka gakolabo nawe
bose babishoboye kubera hariho nka ba Bface ba Fabe Love n'abandi bose babishoboye ndifuza gukorana nabo aba overdo bose abantu nkabonye
okay hama ku bantu bataza ama konti yawe urashaka kuya presenta ucugira ka capella comme ça tumere nk'abasoze
ikiganiro so kuma konti yanjye ya YouTube ni Sirigaga Burundi hamundondira Instagram ni Sirigaga Burundi Facebook Sirigaga Burundi Twitter Sirigaga Burundi hose hama bacyaje kuri channel yanje ya YouTube bagire subscribe like comment hama comment kubimeze ko zitura yakira kugira tumenye ico tuzohindura n'ico tuzokongereza mu bikorwa biri imbere
okay hama abafanzi bawe kuno mwanya ubemere yiki bitege iki mu bisanzwe
so mu misiri imbere cyangwa mu mezi ari imbere turabaha igikorwa gishasha azoba ari club banga indirimbo itambitse kubera mu ino misi nizo babashaka yeah
wale umvumye ngo ushaka gusaza umuji wose n'igihugu cyose
eh ubu kubera bisaba tuze turabakabira tumva twaje turirimba ibyo buzima turaza turabaririmbira ama gospel barayumva ubumva burekana aho tubahezo turumva tubaha indirimbo z'ubwoko bwose
abana babandi mitege gusara kuri ama rap yaba bahungu hama akakapela gatoya kumusa tumere nk'abasozera ikiganiro
so iyi si ni umugiye mafata ukubo kunyobora ngo uhikaze mu mutima satani ndamutekure ivyo nakoze inyuma ndafukamye mba badide sinzohendwa n'ubuzima bwa gacido nkwibagire ko wachimye ko mbaho mfite uyu mugambi amagogwa azovaho nanje mboneke mu bandi sindi umwaze wo gusenga ariko afise ibibazo ndagukunda tamakenga kuva ubumpa kiherezo
yo ndumva ni gospel eh kumbe no muri gospel rimo
umva uri mu rappeur ushikiriza ubutumwa bwose eh
basi sasa donc aba rappeur ni bataba kubgeze ntibagiraho bahagaze
oya urumva ushikiriza ubutumwa
cyane wewe ni aga style kawe ti ngaha ndimwe no ngaha ndimwe
ah je nifuza gukora umva mu mpande zose atawuna hamwe nirengagiza nce hose
okay, nkuko mwabyumvise itwa Silgaga Burundi, mwumvise ama konti yiwe Facebook, Instagram na YouTube. Mumushigikire arabibasavye cyane. Hama nanje ndabasaba, ndabasubiriramo ndabibasavye. N'umutima umwe muje kuri konti yacu ya YouTube ni Imperialtv +257 mugire subscribe like nyinshi mukomante ama commentaire kuko ivyo mumva mukeneye mwebwe mvyo tubashikiriza twebwe na share nyinshi ku msana bandi bari kure bashobore gushikirwa n'ibiganiro tuba twakoze peut-être ari abantu babiyumvira gufasha Silgaga mu muziki wiwe nabo babibashikire hama nkuko nababwiye kuri micro ni Zawadi Habib inyuma ya kamera akaba ari Akbar Bye-bye. Ciao. We love you.